Mu makartie atandukanye y'igisagara cha Bujumbura haribonekeza ikena ry'ibinyobwa bihingurwa n'ihinguriro BRARUDI. Baba abaranguza cyo kimwe n'abadandaza ivyo binyobwa bose bemeza ko bitaboneka iyo bibonetse naho ngo bikaboneka nabi nabi.
Ngora tuzironka bigoranye cyane. Nizo tugira ngo turarose turaronka boke n'ifana gose. Kubindi bijanye na amostere ni nibiyeri. Ubu ni inzoga zitaboneka cyane kabisa. Zirakenye gose niyo zibonetse usanga uvuye nko mu nyaka bikaje kuzirondera nko mu Asiatique cyangwa mu yindi karitsiye ugasanga zishitse ngaha kuri déplacement nawe mpamvu usanga umuntu agiye kuyidanaza ku giciro yiyongereyeho
inzoga ikibazo cyazo nibaza yuko ni ikibazo kirekire kuko hari igihe dushobora kuzironka tukazironka nabi nabi hari igihe tunazibura nk'akarorero nka dimanche mbere na lundi aho se twiriwe twugaye bisigura ntazo twaye twarose na twaziironka no twaziironka nabi nabi naho nyene ugiciro ugasanga kwe twahora turangura turi ko tusigara tuzirangura ku icupa bisigura ni birebire kibazo kirekire cyane
inzoga ntazondo nka zose we zikunda kuboneka gose ni boke zonyene aho tugiye kuzirondera ntidukunda kuzironka bashaka tubwira ngo ziriho mugabo ntazo twegera tubona bica bivana no kuntu umuntu aba yaranguye ku icupa kugira nyene abanywanyi ba gutishorera nti bahavure bidoga ngo bantanzoga baronka urumva shatwemera tukarenza ko make nkijana
kubera iryo kena ry'ibinyobwa bihingurwa n'ihinguriro BRARUDI ngo hari ababiranguza baca bikika mukiza mu kubiduza iyo bibonetse canke bagakoresha nkunzi mu kubitanga
bwe abakiriya tweduza gushorera inzoga nka mu madepo biratugora cyane ku bantu bazitanga twashaka kuza tuje kandi inzoga zihari bakaraba gatumba aho kutubwira ati natwe twashitse kare kugira badutunganirize batubwira yuko inzoga turindire yuko babanza guhereza abambere kandi ariko twashitse aho kudutunganiriza ntibadutunganirize ejo naragiye kuri gatoroze ngiye kuri gatoroze kandi hafi yawe wanje ho nkorera hama sanga ibiyeri bakora ipakurura n'izindi nzoga ariko je natonda cyarondera abantu bo mukabare kanini ya kandi batwara inzoga nyinshi ariko je ndi hari ntazibuze
abo bene gihugu bose bagahuriza kuco basaba ico naco bakagisaba ihinguriro risanzwe rikora ivyo binyobwa bisigaye ari umugani kuri bamwe
kosaba nkishira hamwe rizikora ryo BRARUDI yuko ryo rikora quantité suffisante ku buryo izo arizo zose twifuje twebwa zidandaza ememe n'abazi konsoma kugira ngo twese tuzironke en quantité suffisante
ico dusaba twosaba nk'aba abakora muri BRARUDI cyane ndibaza nibo bomenya gutora inyishu y'ikibazo cy'inzoga zitaboneka kandi bavuga ngo ziriho
turasaba braserik ihaba nyama protein rayo bayabuze barabe ngira ngo ngeretse kwera abanyagihugu baranyotewe bije no mu gihe cy'abantu bageze kubanyoterwa nyene barabe braseri bagira icyo bongeye
ivyo binyobwa bihingurwa n'ihinguriro BRARUDI bikenye mu gihe iryo hinguriro ryaheruka kuduza ibiciro kuri bimwe muri ivyo binyobwa.